kill I'm a gangster. Lyric kill I'm a gangster. Universal I'm a gangster. So we jump off and pass up back for the rap star. You bit till I'm a gangster. Lyric kill I'm a gangster. Universal I'm a gangster. So we jump off and pass up back for the rap star. Hlanganisa cheddar baba ngihlanganisa iphazi. Javisa bomkhulu abomalume nabokhazi. Phethe technique boka bomrepha ngibalimazi. Uhlale backseat indlela ibuzwa kwaba phambili. Television ubona mina ubona iskanda. Phume elokishini ungasongithatha nomi kanja. Soka lamanyala full force akuyona impazamo. Ngiphethe umntwana fresh upakile ushaya amahaza. Shaya iflow ehela resurrected from a heaven. Traffic crowd crazy license to call 7. So phendula amacinga uJehova phendula imithandazo. Freedom kaMandela kumele sikhulume into ehamba. Angina record deal bayasibuza ngidume kanjani. Angikhulumi ngefight mangithi kuzomele sibamba. Phethe ikhokho zami ucoconut utofolax. But ikwenti ifile ngifusile njengolaza. Ngibethele amagangsta. Ngirekele amagangsta. Ngivesele amagangsta. Suki Jehova epasoba kufika i-rap star. Ngibethele amagangsta. Ngirekele amagangsta. Ngivesele amagangsta. Suki Jehova epasoba kufika i-rap star. Actor better kufika i-boss ngiyabahlephu. Dlalele center bathi ibhola likamagebhu. Ekhozo simele egemini masiluse control. Eshisa blind isingena empileni uphenduka i-popcorn. Disiphalamente u-government ayeke inonsense. Votile mara still i-black mambazo we are homeless. Funa ukufaka isandla kule career nangilobari. Mase sithatha ingalo yonke bazoyibiza i-amrobari. Igemi yangivalela ngiphethe ibhodi ngishaya intoto. Sengifuna imele ebrenda ngifuna ukujola nabonongcroy. Saba bathakatha bazokubulala uhlangoti. Sikhafula kangaka sikhule sidla imbuya ngoti. Phakathi kwamabili ngiyakushayela ikhona impimpi. Ngifuna ukushaya ibhite kwaito ngishintshe ngirephe ipolitiki. Zwile bathe khaya likababi khona imizi. Manje ngikhafula i-venek i-hip-hop isolimini. Ngibhithe lama gangsta. Ngirikhe lama gangsta. Ngivese lama gangsta. Suki Jehova epasoba kufika i-rap star. Ngibhithe lama gangsta. Ngirikhe lama gangsta. Ngivese lama gangsta. Jehova epasoba kufika i-rap star. Ngibhithe lama gangsta. Ngirikhe lama gangsta. Ngivese lama gangsta. Suki Jehova epasoba kufika i-rap star. Ngibhithe lama gangsta. Ngirikhe lama gangsta. Ngivese lama gangsta. Suki Jehova epasoba kufika i-rap star.